Sing along, sing along. I don't know how to make it. mazima mukama tatu omulungi tukwebazola omukolo guno tukwebazola abagole abalungi bawangaze bagabirire tebalakinge nga mulinnya lya yesu ensawo zaabwe tezibule kyakulya ennyumba yaabwe na protectingibwa ne bamalayika b'obusungu bazaale abaana bangi nga mulimu abalongo mulinnya lyani